Yeremia ti aduanan baako na bosome a etoso nson no Elisa maba Netania ba Ismaela ofri ohene asefo ne ohene etitirimu no ne merima du a woka ne ho ba Ahikam ba Gedalia nchen Mispa na wo bo mu didi Mispa ho ena Netania ba Ismael ne merima du a woka ne ho no sori de nkrantebo bo Safam ba Ahikam ba Gedalia baba ehine de no esi asase ne so panin no kum no na Yudafo a wone ono Gedalia ti Mispa no nyina ne kaadiafo a wohunu won ho a woye akofo no nso Ismael kunkum won na Gedalia kum akyiri na enu a obiara nteye no merima bi firi Sekim ni Silo ni Samaria bai woye aduowotwe na wayi won bogise asunsuane won taade mu abobɔ won ho akam na wokura aduane afɔde ne aduhwam sɛ wɔde reba Awurade fie na Netania ba Ismael firi Mispa kohyia won orekro no na orisu na oduro won chen no oka kyerɛ won sɛ
mombra Ahikam ba Gedalia nchen
na oduro kro no mu no Netania ba Ismael ne merima a oka ne ho no kunkum won gu abura no mu nanso wo mu merima du wo ho a oka kyerɛ Ismael sɛ
nku yen ne ye wa akurade wo wuram ayuo ne atokoɔ ne nwo ne ɛwo
ɛna ogyaeɛ na wankuo ampae won nuanom no so nso ebura Ismael toto merima a okunkum won ka Gedalia ho no afunu guu mu no ne de Israel hene Baasanti ohene asa tuye no ɛna na Netania ba Ismael de atofo no hyɛe no ma ɛna Ismael fa oman no nkae a wɔwɔ Mispa no nyinaa no mum ohene mama ne nkrɔfo a wɔka Mispa ankɔbea hene Nebusaradan de wɔn hyɛ Ahikam ba Gedalia nsa no nyinaa Netania ba Ismael fa wɔn nomum kɔe sɛ ɔrekotwam akɔ Amonfoɔ nkyɛn na Karia ba Yohanan ne dɔm asafo hene a wɔne no wɔ hɔ no nyinaa tee bɔne a Netania ba Ismael ayɛ no wɔfa mmarima no nyinaa kɔɔ sɛ wɔne Netania ba Ismael rekɔko na wɔkɔtoo no asukɛse a ɛwɔ Gibeon no ho na nkurɔfo a wɔka Ismael ho no nyinaa hunuu Karia ba Yohanan ne dɔm asafo hene a wɔka ne ho no nyinaa no wɔn ani gyee na ɔman a Ismael faa wɔn nnommum firii Mispa no danedane wɔn ho sanee wɔn akyiri baa Karia ba Yohanan nkyɛn na Netania ba Ismael ne mmarima baa wɔtwe firi mu firi Yohanan anim na osiim kɔ Amonfoɔ nkyɛn ɛna Karia ba Yohanan ne dɔm asafo hene a wɔka ne ho no nyinaa faa ɔman no nkae a ɔde wɔn sane firii Netania ba Ismael a okum Ahikam ba Gedalia no nkyɛn Mispa na wɔfa mmarima akofoɔ ne mmaa ne mmɔfra ne mpiafoɔ a ɔde wɔn sane firii Gibeon no na wosiim kɔtenaa Kimham asoeɛ a ɛwɔ Bethlehem nkyɛn mu sɛ wɔde rehwe so akɔ Misraim afiri Kaldeafoɔ no anim ɛfiri sɛ na wosuro wɔn anim sɛ Netania ba Ismael akum Ahikam ba Gedalia baba ehene de no asi asase ne so panin no.